Right here with me is where you belong. Can I see?
Funa wena wedwa.
And I feel.
Funa wena wedwa.
You the one I love. You the one I love.
Kaka Thomo, you could take you and take away again. Section E, you would judge in Guveni, Bo Magashkumba. And when I say Hungan, I want to run. And it's on a mountain, it's like a goof, we secretly her mean. And I guess it's how many should I get a go. Ninga took a man even then a kaboom, one day, my Anish in a veil. Little Shabuni Takini, come on, I mean, I must want a go. Miku hese ini na masono kamga ituko metangu se enje ini na. Kinsi nukupa miku hese wini shi mushkishinga olovi. Mika hemenga shiti viku miku hese makuto akangove ni. Namunta ni imela nwa ni nehe eka mwena manuwa njwanja kubani hozi. Nehe ni mbela manda kwa mi wundi nehe hanzu. Mi yuko mbete nlela. Mi yuko hese etinzualo. Nehe shkwembu mana shi mingetele masiku ya kwa hanya. Mi anjela na batukulu wa mwena. Ndani kensa shkwembu kwa shi ila isile. Shi enje nesha kushimine kama timba masuku mkwawe. Kupa minga isiki, minga isuke ni misi. Ya kusukala hivu tongwa ni nishkishinga olovi. Namunta nesha kwa shako nituwa nitalele nzaku. Ani shlubu nenga kuyini. Mahaka shilu yungu kwa shi hanzao kensa shkwembu. Lishukunga shona mutaisi wa mina, shi nekana encourage masuku mkwawu, nikini shtiba mbisa chana ahengeta kupala pala suku wa mina, shikuimbu shiku heta umelela. Nchwani kensini kupa humilili na monta, nchwani kensa na support ya family ya mina, na family ya bukati za mina, na bangana wa mina, hiyunkweni nehena kensa. Nihanza ku kensa lui angani enda kuna monta, nubani saseke shine, nesabata, mancholo. This is excellent. I'm going to meet the Hemo again and then cancel his name. Go home.
Definitely, Masuluke, Kuala Karvala, Susan, Louis Achatag Namunt, a best friend, Yamina, Sukakale, Mungana, Lugnavella Shakase, Sugulera Wena, a lot of tipping, Mungana, Mina, Sukambushi, and the Shirinash Congo Melo, a lot of Isugura Wena, Mungana, what dance I can go. And a stick would Nagu in Kasakash. De Lelana Shoshubula, Nuguranzango for Nabango Vin, Missai Sanam Kursavana Bangwina, miba dondisa mungana miba donsa rito ra xikwembu leri vanga ta hanyi rona ku ya emahlweni ni ku rhandza ngo mungana ni ku navelela swa kahle vutomini hlayisana na banguveni nkomo
mina hi mina pastor Tinyiko Ngwenya ni Susan loyi a chataka n'wana malume wa mina si ni ri eka n'wana malume leri i siko ra wena ra kahle leri hosingo loko endlela rona leri nga endleka leswaku hi ta hi ta tsaka hi dzunisa xikwembu ha rona hi ku navelela mukateko ka vukati bya wena xikwembu a xi ku pfune a xi ku kurise ni vana va wena vukati bya wena a byi yimahlweni a byi humeleli leswa kahle a swi endleki leswi tintanga ta wena ti nga swi kumangiki a ti swi kumi hi vito ra matimba ra Yesu hi khensa hosi hi siku leri in Jesus mighty name amen.
Mina hi mina Ngobeni George ni tshama aka xikhumba kulelele ka xikhumba nga mdlinani ya helela election se namuntlha i siku ra ku mbarisana tiringi va sati wa mina leriwani ri hleketisa vutsongwani bya mina leswi a ni swi navela na ha ri ntsongo ku ri loko ni kula ta va ni fikelela ka xiyimo xa sona se ni khensa xikwembu loko xi ni hlayisini kota ku ndzi ni fikelela lani nga kona sati wa mina ni ku rhandza mpundzisikano na nkarhi wun'wana na wun'wana laha ni nga kona ni tshama ni kha ni ku rhandza munhu loyi ni n'wi seketelaka mhani vutomi va khomisanini na nsati wa mina mpundzisikano ta endla lexi na lexi na leswiwani ntirho ti nga wu saseka
Sweetie, what a place. Oh, sit under the sun.